abale ndalongo tikupitirirabe kuona kuti kuchokera mu zitunzi tunzi za ndiregezi mene tikuchoka ku Big Brother tionanso kuti anatitumizira chinthu china chimene chimachedwa kuti African Magic imene imabwera monga mafilimu opangidwa ndi anthu aku Nigeria. Koma tentioneni kuti chimene timachionera ndi chani. Choyamba timapeza po simbo imene imafotokozera za AM. Imene ndi African Magic. African Magic ndi chipembezo cha mulungu ocheba Sopono Worshipa. Sopono Worshipa ndi gulu la asinganga limene linalandira kudzodza kuchokera kwa ndierekezi ndipo iwowa chipembezo chawo ndi cha ma sacrifices kuchokera mu Sopono zikuoneka kuti kudauka munthu amene ndi second image amene adayamba kulambiridwa mu chipembezo chimene chicha Sopono African Magic ndipo mu chipembezo chimene chisopono cha mafilimu aku Nigeria timaona kuti mulungu wawo wankulu ndi Soponoi koma ndi second image amene kuti adi akhale survived amayenera kulandira nsembe za mbuzi koma anali munthu amene atauka muuka kubwera ku second image atamwalira podzaonekera kudziko lapansi kachiwiri adaonekera ndi mutu okhala ndi makutu bwinobwino koma padzanja lache la kumanja panatuluka dzanja limene limaonetsa kuti likugwira chinthu china chowuluka imene inali satanic symbol ya chikoka cha anthu kuti akakhale mamembala kuchipembezochi nachonso chipembezo chimenechi chinafika poonekera kwambiri muzaka za ma 1964 koma titayenda kuzafika so ma 1984 nachonso chidapeza malo mu imene tikuitcha kuti the satanic bible kunena screen imene ili nyumba mwathu kotero kuti Sopono God amene amalandira ma sacrifice anayamba kupereka chikoka kumaganizo anthu ochuluka ndicholinga choti chipembezo cha satana ndiyerekezi chipitirire kukhazikika mmanyumba mwainu ndine akhirisitu amene tikuyembekezera kulowa kumwamba nachonso chinabwera ndi programu yomweyi yofuna kuchosa Bible nyumba kulipitisa panja ndikuyika mu zimenezi ndipo inu nimboni kuti mafilimu aku Nigeria adya nthawi yonse ya kummawa ya nzimayi amusira kampata kuti adye akamudyeranso nthawi ya madzulo kotero kuti nthawi yoti angawerenge Bible chimene ndi chisogozo chana Mulungu oyitanidwa kuti chikhale maso otirowetsa mu ufumu wa Mulungu chaoneka chokanika ndi choperewera kuti chisachitike chifukwa chani Sopono African Magic Mulungu olandira ma sacrifice ambuzi zophedwa wakhazikika ndipo wafikira poyamba kulandira ma sacrifice ambuzi zophedwa mamembala anzipembezo za anthu amene mukamaonera ndi mbuzi zophedwa mbuzi zophedwa kuchionadi mbuzi zophedwa kukuwerenga Bible mbuzi zophedwa kuchionadi chimene chingakuthandizeni kukafika kumwamba Sopono amakhala akulandira ma sacrifice akupha kwa chikhalidwe cha umulungu chimene chikadapita kwa Mulungu Sopono amakhala akutenga ulemu kuchokera mmafilimu amene acha komanso kudya nthawi imene inafunika kupita kwa Mulungu okondedwa kumbukirani Bible kuti ndipo ndidamuona ngero ataponda dzanja lache mmadzi lina pantunda nakweza dzanja lache lamanja kuloza kuntunda nalumbira nati sipadzakhala sonthawi kotero kuti okondedwa ngati pali chinthu chokopsha kwambiri ndi nthawi imene ndiyerekezi amadya imene inu mukadapita naye kwa Mulungu imapita kwa Sopono the African Magic okondedwa inu ngati munthu osuwa chinazemba chinthuchi tonse timanena kuti timalemekeza Mulungu kupyolera msabata ngati tili ife anthu a Seventh Day. Koma ngati tili azipembezo zina, timayikanso masiku athu ndi chiwerengeronso chathu. Koma pansi pa mtima wathu, timakhala tikudziwa tonse kuti ndife mamembala a chipembezo cha Mulungu wa mtundu wina wake. Koma tamverani, tili chikhalire omaona zinthu ngati zimenezi, chaonekerabe kuti Chingerezi chakuti African magic sichinakhale chopenyeka kwa anthu ambiri. Kufikira azibusa amayika pa TV ndikulolera kuti African magic. Kodi African magic ndi chani? Magic wopaoka tapeza kuti ndi act, nchito za ndierekezi za masenga zimene inu a Khristu mwazipatsa malo pa screen. Chifukwa chake tikuti screen iyo ndi satanic bible, chifukwa mwapereka malo a African magic, masenga koma aku Afrika, amene mwini wake ndi muuka wa masenga amenewa otchedwa sopono, okhala ndi dzanja lobuka pa mutu pake. Okondedwa, chikhalidwe ichi chomaoneka anthu ophunzira, koma tili mbuli pamaso pa Mulungu, tili mabulutu pa zinthu za uzimu. Okondedwa, Satana ndiyerekezi watibisalira kwambiri. Ndayenda makomo mwa anthu ozitcha okha a Khristu, ndakapeza kuti mamembala azipembezo zosiyana-siyana ndi mamembalanso akumasenga aku Afrika. Ufiti wa ku Afrika, African magic. Inu ndiye mwana wa Mulungu, mukutenga ufiti wa ku Afrika kuika pa screen, nkumaonera ufiti wo kuchoka mamawa mpaka madzulo mu dzina la Africa magic. Ngereze nzanga ophunzira, zona tasala pang'ono kuyandikira kwathu, koma tikakafika kwathu ambiri mukakhumudwa, ambiri mukakhumudwa, muli mkutsala pa khomo osalowa, chifukwa munali mamembala asopono African magic. Mulungu wa ku Afrika wa masenga watengeranji malo mkachisi wa Mulungu, chifukwa kachisi wa Mulungu ndinu, kachisi wa Mulungu ndi nyumba mwanumo mukamapita ku chechi kwanu. Koma mamulo liranji kachisi wa mafano African magic, ndikutenga malo nyumba yanu, nyumba yonse pa baraza ndikukhala chete ndikumaonerera masenga aku Afrika. Kodi chimachiteka nchani mene? Dzanja la tulukali ndi kanthu kamene kakuonekera kakulu kapamwambako, kamene kondika demon akuchita send ma demon kulowa mitu yanu. Kotera kuti pang'ono ndi pang'ono munthu umayamba kukhala addicted ndi zikhalidwe za mizimu ndi ziwanda zimene zikuonetsedwa mafilimu mucha. Ambira nayamba bodza chifukwa chokonera African magic. Azimaya adayamba uhule, azibamba adayamba uhule chifukwa chokonera African magic. Masenga amitundu yosiyana-siyana, anthu anayamba kulowa chipembezo cha Satana chifukwa cha African magic, chifukwa cha zimene amaonesa mafilimu aku Nigeria. Ichichinso chakhala chipinjo chachikulu kwambiri pampingo wa Mulungu. Okondedwa, inu ndinu membala wa Adventi, inu ndinu membala wa chipembezo chakuti chakuti cha dziko lapansi, chimozi mwa zipembezo za dziko lapansi. Inu koma at the same time pamene mukulowa nyumba mwanu mwamutengaso African magic kumuika nkumamulambiraso. The transferring of the evil spirit imachitika pa saini ya dzanja imene mukuiona ku dzanja la manja la diso la sopono. Ameneyu ndi second image, muuka ochokera kundima, muuka ochokera kumanda, miuka ochokera pansi pa nyanja yolemekezedwa ndi kutumidwa ndi ndierekezi kuti ikasokoneze chipembezo cha Mulungu, ikansokoneze munthu, ikankhazike pansi munthu. Ndipo zinthu zimenezi Big Brother komanso African magic, apenda kuti mafilimu aku Nigeria amene timaonera ena aku Ghana alowererapo, komanso taonerapo mafilimu panopa amene anyamata aku achimwenye alowererapo, pali mamuvi osiyana-siyana amene tikhale tikuwatambasula amene akupezeka pa satanic bible yotchedwa screen, zimene atiikiramo kuti zitibwezere kuchipembezo cha mafano, tikhale achigololo amene nthawi yomweyo tikulemekeza Mulungu, koma at the same time mitima yathu imalambiranso sopono muchinsinsi. ziwani kuti izi zimene timaonera zimakadetsa maganizo ndi mtima kufikira kuti mitima yathu imayamba kukhumbira ndi kuphunzira ndi kulowedwa ndi ziwanda kuchikhalidwe china chake chimene chikupezeka mafilimu aku Nigeria. Okondedwa, izi zonse zinayalidwa ngati system. Tampeza Big Brother amina kuonekera chama 1984 koma adayamba 1964 kukhala mulungu kudziko lapansi kumamba kuonekera manyuzi ndi malo ena osiyana-siyana. Okondedwa, nkhani ni nkhani yosausa kwambiri. Pali chithunzi china chomalizira chimene tachitumiza kuphunziro lathu loyamba la Big Brother. Mukachizumula pamenepo mupezanso pali malo mawu amene alembedwa kuti ignosias. Ignosias ndi chani? Mukapeza kuti Big Brother pomalemba mabuku ake kuyambira kale kale akupezekanso kuti mumbiri ya ufumu wa Britain panali ka Ireland kena kamene kunali mfumu imene imatchedwa sonda Big Brother. Nawo mawu akuti Big Brother amatanthauza kuti a dictator of the world. Okondedwa, nkhani imeneyi ni nkhani yosausa kwambiri ndipo zipangizo izi zawononga mpingo wa Mulungu. Tichite bwanja na Mulungu, tiye nditembenuze galeta kubwerera kwa Mulungu, tiye nditembenuze ngalawa kubwerera kwa Mulungu. Chifukwa chano, okondedwa, zinthu zonsezi mukuziona apa pazi nawo yakwana nyengo ya nchipangano cha tsopano pamene Paulo amayenda ndanzache pa ulendo wao olalikira uthenga wabwino. Munthu wina otchedwa Dema anakakodwa mmisampha yofananafanana ndi zokondweresa za dziko lapansi. Pamenepo Paulo ataona kuti Dema kutayika anati, Dema wandisiya atakonda dziko lino lapansi. Ndili nkumuona Dema muchipembezo changa, Dema muchipembezo chanu ali nkutayika atakonda dziko lino lapansi. Okondedwa, samalani ndizi chifukwa zimenezi ndi zimenezi kupotoza Dema. Dema wandisiya atakonda dziko lino lapansi. Okondedwa, Dema wandisiya atakonda maonekedwe a dziko lapansi. Izi zikupangisa kuti Dema atayike pamaso pa Mulungu tikumuona. Otayika otayikira mkachisi, achina Dema otayikira pa tebulo, achina Dema tikutayikira pa koma pa skirini, achina Dema tikutayikira nyumba zathu zomwe. Dema wandisiya atakonda dziko lino lapansi.